cry over no fun.
Get to sell him, you know. No,
na kwa libo kwa kana maezi.
News,
yeah. Ukusu rungwa kuwa ofani.
Kuya ulira.
Kusungi wa kunkara ofani.
Kuya ulira.
Kuya ulira. Funny.